Hei whakakapi ake I tā te karere, whakapāho I tā te karere, whakatairanga I te wiki o te reo Māori. Waimari ana tātou I tēnei manu honenga, I tēnei manu tioreore a te ao Māori. Ia Pere Wihongi, kai ai a tā tātou Waiata. Hei whakarehu I tēnei wiki, whakahirahira o tātou katoa te wiki o te reo Māori. Anei rā, a Pere Wihongi.
Ruia, ruia, tahia, tahia, kahemoa ke te kā kua kua ka herea mai te kaua e koroki. Kua ka mārangaranga nei kua tae mai. Ha! Taia he whetukia, ritera wa atuki, te kanapa o fatu. Ha! Kataia te rakia, rite tana hangaki, te mahana o toa kua. Ia ki te ae o mata I te mbi haroto mana e pipi e he e pipi ke he kia manawa nui kia manawa roa Manawa kuata Wharauroa tia tō mana Woo! Yeah. Ha! Pawhakina tū te mura o ngā whetū kia ki rama pai ko whatū Kamau I ti a te whitinga o te rākia E ano wā o wawata Mātane te waiora E heipu te wairua He pipi e e e e e He pipi e e piri pepe Here we go!
Te reo, te take.